Yo abusuafo me mamu akwa ba eba eye ni wojaba mu sini a etoso eduasa nan na ewo sini ba kuni ye hu constructor sini edi ni dwuma fa e na kwan a ye fa so eyisu no na me pacho ewo sini we mu no ye ba behwe ade bi a ehu hia ye pa na ewo sini we mu no ye ba behwe eye ade bi a ye frene evaluating expressions and operators. Epacho Java se okeka enyema boma owo kwan bi a ofa so eye no oyɛ ne step by step enti mepacho saa kwan no na ye ba behwɛ sɛ ne osi edi ne dwuma efa na mepacho osini we mu no minhia me second class ne enti me delete me second class na sɛ wo pese wo delete eye wo class a de obɛyɛ ne sɛ wo bɛkɔ eye wo project ne so na sɛ wo kɔ project ne so atwe arrow ne bra na kɔ source ne mu into course cinema ye package no any red off no be package ni msa obehun se me class no any gumu no enti me pese me delete second class no enti me right click na mako delete enti obebisa me se me ye sure se me pese me delete ya na me ko okay na che se me second class no eni ho num bi enti me clean ni sa enema we na ye sua ademo no yo enti me pache wo sini we mu no se ne ma di kan kan ye ba be hwe eye evaluating expressions and operator precedence enti de be ye ne se ma me nye variable ba ko se ne e bi te ase no na variable no me fre no eye me yisu int na ma fre no evaluation okay evaluate na evaluate we de na me pese onye evaluate bi bi se na me pese onye me pese o add 3 plus me pa cho nya bo 3 pa na ye hwe ade 4 na fe a multiply 4 na a plus 5 na fe a plus 5 ye be multiply eye nti me de be multiply ade bi a ese parenthesis mu na de ese parenthesis mu ni ye 4 plus 3 na fe minus 1 enti me pacho eye variable a me friend evaluate ne dwuma we ya na me pese onni enti me kọ eye ase na ma kọ print out system out print line na fe ma print eye bibi te se evaluate is class evaluate na ma close ni sa enti we ebe kọ na chese wa kọ print eye sa variable we ewo honom amaye yo na de me pese ye hwe ni se me pese ye hwe kwan a Java efa so eke kasa ni ma we bomu ehu hia pa enti de me ye ni se maybe eye me picture we na yahwɛ kwan a ɛbɛfa so a obesi aade no yo enti sɛ ɛpɛsɛ ɛade a sei ɛna ɛbɛyɛ no nea edi kan numbers na yɛabɔ agu ɛyɛ yɛ compiler no no nie enti deɛ ɛbɛdi kan ayɛ ne sɛ obedi kan ahwɛ neɛ ɛwɔ parenthesis mu no ɛno na obedi kan adi ne ho dwuma ansa na owie a wabɛhwɛ sɛ multiplication ɛwɔ numbers ne mu a enti ɔbɛhwɛ multiplication ɛnso na multiplication ni ɔbɛyɛ ne sɛ ɔnhwɛ ne mienu emumu ɔhwɛ a yɛwɔ 4 by 4 ɛwɔ ha no ɛna yɛwɔ 5 by 7 ɛwɔ ha ɔnhwɛ ne mienu emumu obedi kan ahwɛ ɛyɛ ne edi kan no enti ɔbɛhwɛ first multiplication no na wa add wa multiply ɛno enti ɔyɛ ne sɛ ɔbɛba abɛnya 16 ɛwɔ ha owie a na akyerɛ sɛ wabɛhwɛ ɛyɛ second multiplication a ɛwɔ ha no enti second multiplication nso ɔhwɛ no anakyerɛ sɛ obenya 35 ɛwɔ hanom enti wahwɛ ɛyɛ parenthesis sɛ wi a wahwɛ ɛyɛ first multiplication abɛhwɛ second multiplication no afei ɛna ɔbɛhwɛ ɛyɛ addition na wohwɛ addition nso ɛyɛ mmienu ɛwɔ ɛyɛ numbers ne mu saa enti ɔbɛhwɛ first one no ansa na wabɛhwɛ second one no enti owie bibibiaa saa na kyerɛ sɛ ɔba abɛhwɛ ɛyɛ subtraction no na ɔde ɛno atwa toɔ saa enti mepakyɛw saa ɛna ɔbɛfa so a obesi ayɛ a evaluate ɛyɛ yɛ program wei ni obeye ni se obedi kan ahwe eye se ne ye ya ka na obehwe parentheses no na ahwe multiplication and sa na ahwe addition na ahwe subtraction nti se me rani program we ya e den na ye benya ebo mu se me rani a calculation na ye 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 no sa na obeye no nti obenya answer eye 53 ewo console ni mu Jona enye abusafo medicine we ebisi ha na minim se wate asese ne java e ade ne niema enti se wu keka niema bia bomu a obehu de ebedi kan aye na wahu se ne obisi ahyehye no na wahu ansa obenya enti medicine we ebisi ha na kame ho ewo sini a etoa so ni mu na yenhwe ade foforo a emu yedde pa medase